Hope after loss. Useli kwa vudu ni alironse. Kulijie mbegezo. Daima bano. Funa ubele ka umboni. Testimony. Yezi ntuzimene zima chitika. Behind the curtain. Useli. Kwa chibinda. It's completely different from what we think. If I met my spouse, sometimes you take these things for granted. You take your husband for granted. You take your wife for granted. But it's only after loss that you really come to reality. Come to terms the excruciating pain of what death is like. When my wife died in 2004, my firstborn son was 7 years young, and my secondborn son was 3 years young. The firstborn is now 24. The secondborn is now 20. I thank God for seeing me through these hard times. Choyamba, chimene chimakhala chowawa, is the message itself. How do I convey the message? Not only ineyo, koma amene aona kuti spouse wako yomalira ati ngabanji nkhani yokukuza iweyo. And how will you accept that one? In my case, how would I tell my 7-year-old son and 3-year-old son that your mom is dead? The reality of vuta kwambiri. And when the children ask, where is mom? When is she coming back? Meneyo ndinkhani imene imachitika behind the curtains. Chinthu chowawa kwambiri. Have to brave it all. Kodziwa kuti mungwanani na kuti kufa tidzafa ndithu. Sana nenei kuti tidzafa liti. Kwa ena ama pasa tsiku limodzi lokha. After birth, one day they are dead. Others 10 years they are dead. Others 30 years they are dead. Ama iwa mafikira 60, 80. Ochepa kwambiri. Amena madutsa 100. But death is real. The thing is, do we have hope after we lose our spouse? Chiyembekezo chiripo. That's why we are Christians. Timakhala anthu achiyembekezo. Tonse, we like to be associated with the anthu amene ataya okondedwa awo. Timapita tonse kumaliro, kukawa tunthoza. Timakwera magalimoto, makosta, mini pasi kupita kwa wapita anzatu kwa berekeza mpaka na zonse mpaka na ditu mwini mbumba kunena balika ndi mawa mawalo akabalika antu aliyeso wapita makwao tabelekeza anzatu taka mutontoza. That's when kulira kumayamba misonzi. When actually, anapita wina aliense, you go back to your room, ukaona amine spouse wako ama eka zintu zaki, tears come rolling down your eyes. Kuona zintu zimena makonda iye, this is where she used to put her shoe, this is her shoe rack, the pair of shoes that she liked most. Imeneyo, Didn't how you are one be. But you know, when you are not to come here and to tapering his answer to my Peter. Did you show our one be? Chintu, Joawa, China, did you go so you just cannot sleep. Sisi taker. Kugona kuja, chifanyone akuti wachimondo wako alipomwepo. Mwaseka, mwacheza, you've shared, then you can sleep. But when you're alone, chifanya infa, it becomes difficult. You just cannot sleep. You just cannot. Sisi taker. I had to go to Grand Adventist Hospital. Mutipatse sleeping tablets. Kutikapena ndikone. Adokura landikaniza. It's not according to medical ethics to give a person sleeping pills. And how would I sleep? There is hope after loss. Mapimpero, ama tandiza ditu. Mungu watu ama amva, dipu ama ona, misonzi meneyo. Psalm 56 verse 8. Bible ikuti kodi simuna werenga misonzi yanga simuna ika mboto olo. When we weep tikamalira misonzi yatu yo imagwera mboto olo ndito and God counts those tears amadziwa kuti mwana wake akulira misonzi mene nje amatontoza ndito Mulungu watu ndi otontoza tinkhulupirire chipati kankhulupirira there is hope after this loss. Ndi sana bwerero kakhala pansi ndirankulepo ichi kwa inu amene simunadutsemo motere munthu amene wadutsa moteremo be it mwamuna kapela mkazi ndi nthawi imeneno amafuna abwenzi okuti amulimbikitse pafupi asicheze naye pafupi. But pama tawi menei pama kala kutalikana because we feel kuti ndikapita kwa iyeyo kapena ndikukhumudwitsa kapena ndikamula nkhula chotere ndinkhadzula kapena ndikumbanso bala lake chimakhala chinthu chowawa kwambiri komano ndinene ichi kwa munthu amene wataya mwamuna wake kwa munthu amene wataya mkazi wake ndi munthu monga zimene muliri ino pita nayeni kachezeni naye nkhani ina iliyonse imene yeyo amakonda kutero. We have in our church End It Now program titetse nkhanza. I wish titetse nkhanza imeneyo ikanachita spread kukafikira ngakhale kwa anthu amene ataya okondedwa awo. Nkhanza zimene zimachitika kwa iwo amene ataya mkazi kapena mwamuna ndiona kuti much as I would want to be associated to a female kumabwera nkhanza ndi alilakale kodi chiliza akonza ndi apumulumatu lofuchuchuchu nthawi yonse ndi mawu owawa. We want to be associated with you, you are fellow Christians, but kumanena kuti komandiye mwaonatu akuti ndi mayi uje asino sikukhala ngati akumakwera ngati moto limodzi akumakapezeka kumene kumadzulo si nthawi yakuti sokaganize zachikwati ayi but you want that association simply to be associated with somebody. So if amene tataya okondedwa ngati inu muli ndi nzanu cheza nayeni ngati muli ndi muli female, chezani ndi meroyo. He needs your company. Katibuli female, chezani nae ni nzanuyo. Nae so, akufuna company yana. Simene zindi nkaza, simene sima luma kwa mbili. Luma kweni kweni. Tika kaloche pa matupi katife. Kumba chezani nzika. Winotu, aku tsokoza ngarana nsokoza uja. Uo ndangatie. Kansa. End it now. Tilewe mawanga tamene wachipanda mene amaluma kwambiri ndito. But at the end of it all, we have hope. Hope not in human beings, not in you as a friend, but in Jesus Christ, who is our friend. Tilimbikitsane wina ndinzake. Tibembelelane wina ndinzake. Tizilewa amene adusa mavuto hotel kumabonisa. At one time, I was invited for a Christmas party. Of course, my advent in the city could be a Christmas, but we don't dissociate ourselves from that season. Arali na kumene kutuzwa kuti you are alone. Bwana ndi such a second. Nabila kumene koko. There were four families. Wika nyimbo ya vina. Aliyeso kwira na ndinkazi wake nchuno. Kwa kwira njonje. Ile ndeka ndeka. Don't do that. Don't do that. That brings excruciating pain. Kuti ngatani yeso kwira na ndinkazi wake nchuno. Where is my wife? Do I have hope? Yes, there is hope. Because Jesus Christ himself told us, Psalm 50 verse 15, call upon me in the days of trouble. Tauya kuwawa kwa mbiri, tiitane yeyo. Tika itana bai yeyo, ama amba nditu, ama amba kwa mbiri. Hagala, wanchito Abraham, atachotse wati Sara. Atafika pachipulu, situstafuta. Anani na misozi kwa mbiri, for being disassociated with the family. But mulungu anani na kutindamba kulila kwa I've seen your tears. Taona ndiri nawe. And that's why Yesu Matthew chapter 28 verse 20 akuti ndipo taonani ndirindinu nthawi zonse paka na chimaliziro cha dziko lapansi. When Mrs. Maseya Florence sings the song podziwa tidzaona naso osalekanaso. I don't misozi mangokwa. You like that song? But it doesn't appeal to you because you haven't gone through death. It would only appeal to somebody who's gone through death. Indeed, it is our answer. Jesus is coming. But many no infant son is on a joker. Yes, it's now 16 years down the line when I lost my wife. But how have I survived those 16 years down the line? There is a hope behind every loss. Mulungu achitandize kuti pamene noti kukumana ndanza pamene aferedwa tisawasale tikhale nawo talimbikitse tiwaimbire fodi kumene ngakhale pakati pa usiku chifasa nagone ai komanso ife amene tili ma singles tisategere mwai kuti poti waferedwa mwina ndiro wako ndineyo iyayi ai. Don't push yourself. The longer you stay together in marriage, the closer you are bond. Thirty years in marriage, 40 years wapita uko, the pain becomes so excruciating. And it's only God who can soothe us. Amen and mwini, wajitontozo. Ndi tiwiri titatu tibendane na ati, mungu wa titatu zilipo zambiri, au still share, kantawi gena kakazapezeka. Kuma kwa leno, tizwe kuti, mwa papa son says, after 16 years of losing a wife, here I am, there is hope. Hope your situation in Oyo, but because I know whom I have believed, and that one is Jesus Christ.